abafarisi nabasadusi beza bemlinga bacela kuye ukuba ababonise isibonakaliso esivela ezulwini kepha waphendula wathi kubo kusihlwa nithi lobalisile lokhu izulu libhejile kuthi kusasa nithi namuhla liza kuphendula ngokuba libhejile liguqubele kanti ukuma kwezulu niyakwazi ukukuchaza kepha izibonakaliso zezikhathi aniziqondi na isizukulwane esibi nesiphingayo sifuna isibonakaliso kepha asiyukunikwa sibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti wabashiya wamuka sebefike phesheya abafundi bakhe babekhohliwe ukuphatha izinkwa uJesu wayesethi kubo anobheka nixwaye imvubelo yabafarisi nabasadusi baphendula nabodwa bathi kungokuba singaphathanga izinkwa kepha ekwazi lokho uJesu wathi nina bokukholwa okuncane yini ukuba niphendulane nodwa ngokuthi kungokuba ningenazinkwa na anikaqondi yini futhi anizikhumbuli izinkwa eziyisihlanu zezinkulungwane eziyisihlanu nokuthi nabutha izigqabetho ezingaki na lezinkwa eziyisikhombisa zezinkulungwane ezine nokuthi nabutha amaqoma amangaki na aniqondi ngani ukuthi bengingakhulumi kini ngesinkwa na kepha xwayani imvubelo yabafarisi nabasadusi khona baqonda ukuthi kashongo ukuba baxwaye imvubelo yezinkwa kepha isifundiso sabafarisi nabasadusi uJesu esefikile emaphandleni aseKesariya Filipi wababuza abafundi bakhe wathi abantu basho ukuthi indodana yomuntu ingubani na bathi abanye basho uJohane umbhabhadizi abanye basho uEliya abanye basho uJeremiya noma omunye wabaprofeti wathi kubo nina ke nithi ngingubani na uSimoni Petru waphendula wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo uJesu waphendula wathi kuye ubusisiwe wena Simoni kaJona ngokuba inyama negazi akukwambulelanga lokhu kodwa ubaba osezulwini nami ke ngithi kuwe wena unguPetru phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasango eHayidesi awayi kulahlula ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini khona wabayala abafundi ukuba bangatshili muntu ukuthi nguye onguKristu